kwigenekerezo rya 16 na 17 munyonyo mu mwaka wa 2021 harabaye inama y'ishyirahamwe amagara meza kuri bose best irongowe na nyenicyubahiro umwongere wa Diocese yo kurabira hamwe ibikorwa by'amavuriro yego kirishengera angirikane Diocese ya Rumonge hamwe no gusuzuma ibikorwa byo kwagura ibitaro amahoro Birimba. Inama yatanguriye ku ijambo ry'Imana aho umwongere yatanze akarorero kuri Nehemiya ukugene yubatse uruzitiro rw'i Yerusalemu rwari rwarasambutse. Nehemiya igice cya 4 guhera ku karongo ka 10 kugeza ku karongo ka 23.
Icyubahiro kimwe abafise abakozi bakorana kandi abo bakorana bategerezwa kuhama bagabye kuko igihe hari igikorwa gihambaye kiriko kirakogwa hariho abandi baza bakarwanya icyo igihe cyose uzoba uri gukora igikorwa gihambaye ntuze witege ko abantu bose bakoma amashyi hazobaho abakoma amashyi bajyana nawe mugabo kandi uze wabe witeze ko impande y'ibyo byose haba hariho ikindi kintu kiriho kirarwanya icyo gikorwa iyo bimenye rero ukwiye guhagarara ugakunda kandi ugashyira ku gakondo ugakoresha toutes les strategies zose zishoboka kugira ngo igikorwa cy'Imana kijye imbere banyakubahwa mu byubahiro byanyu byose aya magenekerezo ya 16 na 17 umwaka w'ibihumbi kwezi kw'11 umwaka w'2021 ishyirahamwe rikurikirana ibikorwa by'iterambere bya Diocese Rumonge best riri n'iteka ntangere ryo kubakira mwese muri kino kibanza yongera ribashimira ukuntu mwitabye iyi nama idasanzwe ibaye mu ntumbero yo gusuzuma ibikorwa bijyanye n'amagara meza biciye mu buyobozi bw'amavuriro ayo nayo akaba ari aya akurikira ibitaro bikuru amahoro Birimba ivuriro rikuru rya Bitare ivuriro ritoya rya Birimba n'ivuriro ritoya rya Bitare. Muri make twashaka tubabwire ibikorwa bitandukanye byakozwe biciye mu mavuriro muri ibi bice bitatu by'umwaka wa 2021. Ibitaro byose bya Diocese bifise abakozi 134 muri abo 76 bari mu bitaro amahoro Birimba 32 bari muri clinique medicale Bitare 13 bari muri CDS Birimba na 11 bari muri CDS Bitare muri abo bose abakozi ba leta bahembwa na leta ni 2023. No kuvuga ibice 17% nibo bahembwa na leta 83% nabahembwa n'ibi bikorwa isengero ririko rirakora. Diocese ifise ihangiro zikurikira biciye mu mavuriro yo bwa Diocese mu guterera mu ivugabutumwa, bwa kabiri kuduza ibikorwa mu bitaro aho abarwayi biyongera na PBF ikiyongera, ubwa gatatu kugabanya uburyo imiryango ikoresha mu kujya kwivuza mu bindi bitaro bya kure, ubwa kane gutanga akazi kugwaruka no ku bandi bivanye n'ibikenewe. Bavukanye n'uwo mwanya rero ngomba ko twinjira kubwa nyezina mvuga nti uru ruganda rw'iminsi ibiri Gusuzuma ibikorwa turiko turakora itangure yugururwe itangure hanyuma tujye mu bikorwa tuganire ingene ibikorwa byagenze kongere turabire hamwe ingene twafata de strategies zikwiye kugira ngo ibikorwa by'Imana bibandaje bije imbere.
Umwungere ahejeje ijambo ryo kugurura inama ku bari aho bose, hakaba harakurikiye kwerekana ibikorwa by'amavuriro ritoya ryo mu Birimba, ivuriro ritoya ryo mu Bitare, clinique Bitare yo mu Bitare, mu nyuma hakurikira ibitaro Amahoro Birimba. Urongoye igisata cyo gukurikirana no gusuzuma imigambi mishyira hamwe amagara meza kuri bose best yaciye afata ijambo mu kwerekana intumbero nyamukuru iyo na
bigafasha le gestionnaire de l'organisation au du programme nita kabona ati okay avec le suivi les résultats du suivi nous montrent ceci il faut alors des stratégies soit nimba itanga un rapport positif ou négatif selon bien sûr les objectifs. Il dit qu'on permet au gestionnaire de prendre des décisions relatives.
Abari ngaho bakaba baraha umwanya w'ijambo kugira bashikirize ikiri ku mutima.
Tuva mu bitatu kumva ko tugomba gufashwa. Gufashwa bitari birabe. Ibyo yesho ari kavuga. Rero niba uri kugakora ikintu responsable waho hano bakaguha l'entreprise. Ukaba utashobora kubona yuko uri kurakora mu kaca guhomba kandi bahagusize acyo uri kurakora
kimaze kimapyase mwese mwarabigishije ndabyewe cyane nise ndi mu masaha cye ndagira bwikuri wingaha n'ibiti.
Mu kurangiza inama nyenicyubahiro umwungere wa Diocese ya Rumonge akaba yari yarashimiye abitabye iyo nama.
Yewe ndagomba gufata umwanya kugira ngo nkenguruke. Rero twabyumvise recommendation nziza cyane kandi recommendation zimwe tuzishogoye ubunyene na recommendation tuzokora na ronge ibyo byose umwe wese nkuko twabivuganye umwe wese ajyanye iyo esprit yuko ategerezwa kugira icyo akoze kugira ngo iyi nama ibitwasezeranye izogere.